Zvonere. Vaya vanotidanda. Vari kutida kumusha. Vari kutiuya kumusha. Notidi. Tisiva paneship. White pants. I'm not going to do that. Thank you.